Utabaki ati ati la kwangu ulipati ngo.
Yes. Thank you.
ati ati la kwangu ulipati ngo.